qadihila helay horumar lagu gaadhila dowladdu hana tooxil qaran inay gudataan hubnayay inay gudataan hubnayay
Ora la so'onaya